meaning in you.
Plainsview team.
Likolango moja wazi ni lango la biguni na wote waingiao watapata nafasi lango
Lango la biguni liwazi. Likifungwa mara hiyo halitavuguliwa tena. Shas choir.